over the last 30 years has been to bridge the huge divides of wealth and opportunity in our country.
Mongameli Weli, uMnumzana Cyril Ramaphosa, bekhokela usuku lokuqatshelwa kweminyaka engamashumi amathathu enkululeko kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli namhlanje.
Abantwana abaninzi balahlekile kwizinto zoba lo eli suku lanamhlanje liselebreythwa kanjani. Ngulo uthayela kwelakhe icala ade hayi sani kweli cala thina sizawunenzela kanje.
Abahlali eziphunzana acebo kuhle eMthatha eMpuma Koloni bathi basibona isizathu sokubhiyozela umhla wenkululeko kuba imisebenzi sabanqabele. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje Andambe Ndodwa Ndamba Nophumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Mongameli Cyril Ramaphosa uthi nangona zininzi ziphene ezithe zabakho kule minyaka engamashumi amathathu uMzantsi Afrika uncamla inkululeko kodwa kuninzi okwenziwe ngurhulumente ukupholisa izivubeko zangaphambili zorhulumente wengcinezelo. NokaRamaphosa ukuvakalise oku ngethuba esenza intetho ephambili kumsitho waseburhulumenteni wokuqaphela usuku lweminyaka engamashumi amathathu enkululeko kweli nowubanjelwe ngaphandle kwezakhiwo zomdibaniso ePitoli namhlanje.
Yiminyaka engamashumi amathathu elilo Mzantsi Afrika lincamla inkululeko. Le nkululeko nguthekwana ke kuba intle ngapha ze ibe mbi kwelinye icala. Kambe nomongameli Cyril Ramaphosa uyangqina ukuba bawagqithile amajinginqi uberhulumente kule minyaka engamashumi amathathu. Kodwa kusekho iminqantsa namaqhina ekufuneka bawaqabele ukuze wonke ubani axhamle kule nkululeko.
Our task over the last 30 years has been to bridge the huge divides of wealth and opportunity in our country, between black and white, between men and women, between urban and rural dwellers. We have done so not only to correct the injustices of the past, but also that we may realize the full potential of an economy in which every person has a stake and in which every person has the opportunity to make a meaningful contribution.
Umongameli uthi uqoqosho lweli lukhule ngokuphindaphindene kathathu ukusukela ngo-1994.
While unemployment still remains our greatest and most pressing challenge, the number of South Africans in employment increased from 8 million in 1994 to over 16 million now.
NokaRamaphosa uthi mkhulu umqela owenziweyo kule minyaka engamashumi amathathu idlulileyo ukuxhobisa abasetyhini bakwazi ukungena kwizikhundla eziphezulu, nto leyo yayinqabe ukwezinyo lenkukhu ngaphambili.
Close to half of the members of parliament, the judges on our benches and magistrates are women. More than 60% of the public servants in our government are women.
Akukho nzwana ingenasiphako ke kuba nangona elibalise lalihle ibali lalenkululeko umongameli kwintetho yakhe bakho abangonelisekanga.
Freedom, we are not free. Freedom, we are not free.
35 years, as the president said that there has been swallow, who's 30 years was born of freedom. She benefited from freedom. But to all of the youth of South Africa out there, there are many young people who are still struggling.
Ingcambu zembali yelilizwe zincangathi ligazi elathi lankcenkceshela le nkululeko siyincamlayo xa kunamhlanje. Umongameli uhlabe ikhwelo ke ethundeza ubhityo kubemi beli ukuba baphume ngonina bayokuvota kunyulo likazwelonke lenyangezayo khona ukuze bayikhusele le nkululeko.
Okanti urhulumente waseMpuma Koloni uyavuma ukuba iliqela imingeni ejengene neliphondo kodwa nangona kunjalo mkhulu umgama osele uhanjiwe okukuthethwe inkulubaphathiswa eliphondo uMnumzana Oscar Mabuyane Bisho kumsitho okuqaphela usuku lwenkululeko yeli.
Umbuso yephondo lempuma koloni uOscar Mabuyane uthe wakhwela izihlikela kwinkokheli zeliphondo ezilovileyo. Watsho ibalula umgama osele wanjiwe ngurhulumente kweliphondo.
Bonke abaseburhulumenteni mabangahambe bedlala bethunyiwe. Xa sithetha ngenkululeko sifaka amanzi ezitephini bomeya, sifuna itephu ziphuma amanzi. Kuba sikhulula oomama, sifakela umbane ngenxa yento okokuba sinyanzelekile ukudala ubomi obungcono kubantu bakuthi.
Nangona iphondo lempuma koloni lithe laziswa njengelona phondo lihlelelekileyo nelirhuqa emva kwiinkonzo, umnumzana uMabuyane uthi abemi beliphondo mabalinde ngomonde.
Mkhulu umsebenzi esiwenzayo wokuguqula ubomi babantu bakuthi bengcono, ebe the more sisebenza the more sidala ikhwele. Abantu bakuthi mababe nelo themba kuba siyasebenza, sinyuse umgangatho osebenza, urhulumente makabe nesidima ebantwini.
Imibhiyozo yempumelelo yalo nyaka ithe yanika urhulumente ithuba lokucinga ngenzuzo eyenziweyo ukukhuthaza ukwakhiwa kwesizwe, uxolo, umanyano, inkcubeko ngenkcubeko, ubumbano loluntu kunye nemingeni esachaphazela uphuhliso loluntu.
I-freedom kumsisi ndingathi lutshintsho endiye ndalibona kule minyaka edlulileyo. Njengangoko abantu abaninzi bayaxhamla abaphangeli, njenge-350 ngoku sifakiwe kwibhajethi sithiwa edishwe i-R20. So lutshintsho olunintsi endilubonayo.
Esi sikhumbuzo sithe sandulelwa ngumdyarho wembaleki ubuqale eBeacon Bay Country Club eMonti kunye nohambo lokuzilolonga ebeliqale kwicawa iGood News isingise kwibala laseBhisho. Lo msitho wosuku lwenkululeko kulo nyaka ubekwe kumbindi wephondo ngenxa yemvelaphi yayo ngokwembali kwaye ukwalikomkhulu likarhulumente waseMpuma Koloni.
Kusenjalo eziphunzana cebukuhle eMthatha, abantu abatsha kuquka nabahlali ngokubanzi bathi abasiboni isizathu sokubhiyozela umhla wenkululeko kuba imisebenzi sabanqabele nangona ukhona umzila obonakalayo.
I don't think it needs to be said because many people abayouth are still struggling till today. There are many graduates without a job. So kukhona a lack of employment in South Africa.
Bambi bathi ukusekwa kwamaqele zopolitiko amaninzi okwenkowane kwenza ukuba bangakwazi ukubhiyozela olusuku.
Apha akukwa celebrate njengoba ubona ukuthi ecwaka ngohlobo kulelale. Ingxaki yethu esinayo apha kungenxa yemibutho eyangenelela emininzi emveni kwentoni kovoto luka-1994. Bonke abantu iyangulo wafuna ukuba nesandla noba aziwe uba ungubani. Apha sesinto eyenzekayo sinemibutho emininzi, abantwana abanintsi balahlekile kwizinto zoba lo eli suku lanamhlanje liselebreythwa kanjani. Ngulo utsayela kwelakhe icala ade hayi zani kweli cala thina sizawunenzela kanje.
Bambi bazenzela imisebenzi yemihla ngemihla kuba besithi baphethwe linxele likakhethekile noxa nje iyiholide.
Inkululeko noko andiyayibona yona kuba sendikwazi ukufola ezindaweni ezifola abelungu. Andikaboniswa nto ingenye, ndiyakhula nje. Khula nentsokolo phofu.
Andikwazi nobhiyoza ngenxa yoba andiyazi uba ndiza konwaba ngantoni. Imali ndizamana nemali. Akusekho, asisasazi neentsuku thina yazi. Neentsuku ezi asisazazi ngenxa yemeko yomsebenzi. Akusebenzeki apha. Sigade iintsuku apho sicimba abantu abaphangelayo, hayi noko namhlanje singabafumana.
Iindawo zoshishino eziliqela ezivulileyo kwiingingqi ezingqonge uMthatha zezamashishini asakhasayo kanye njengale ilungisa iinqwelo-mafutha. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa iNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eziphunzana eMthatha.
Njengoko ilizwe liphawula usuku lwenkululeko likwaqaphela nendima eseliyanjiwe ukusukela ngomnyaka ka-1994 nakubeni zininzi izinto ezenziweyo, usekho umsantsi ovulekileyo, uluntu lusathwaqwa kanobomi yindlala, ulwaphulo-mthetho nentswela-ngqesho, yaye urhulumente utsala nzima ekulweni nale mingeni ngokugqibeleleyo. Kananjalo akho amagorha azinike uxanduva lokujongana nale mingeni kwiinzame zokuba wonke ubani axhamle kubuncwane benkululeko yeli lizwe.
Emva kwamashumi amathathu eminyaka ilizwe loMzantsi Afrika lazuza inkululeko, uluntu lwaseSoweto lusaluva ulwamvila lentsokolo nokungancamli kubuncwane bale nkululeko yelizwe.
Most people, when they know or think of our community, they think of the Freedom Charter, which unfortunately hasn't been that much beneficial to people living here. We're still without our basic services such as running water, which is communal electricity. People are still using chemical toilets, you know, in 30 years of democracy. So we do hope that we're going to continue to do things for ourselves if there's nothing that the government provides for us.
Ngenxa yokusilela kukarhulumente, ulutsha lubhinqe wamfutshane lwazinika uxanduva lokuzenzela ukuhlangabezana nemingeni ethwaxa abantu abatsha kwanokuzama ukuvala izikhewu ezikhoyo.
The unemployment rate here in Cape Town is very, very high. Teenage pregnancy, HIV and AIDS, school dropout are also some of the challenges that faces our community. So as people that were born and raised here have gone through these challenging situations, we thought we needed to do something about it. And that's how we got to found Cape Town Youth Program, which serves 1,400 children from four communities in Soweto. We provide homework assistance, two meals a day, school uniforms. We also pay school fees for those kids who need to pay school fees, and most importantly also help young people get into jobs, because it's only when our young people get to be economically active that we can end this kind of environment.
We are a non-profit organization based in Pimville, Kosoweto, whereby our work includes providing food for over 300 kids in our community 5 days a week. We've been running this program for the past 5 years, and we also do outreach programs whereby we go into our communities, whereby we make a difference in going into homes, making sure that people have food, people have proper shelter. Mm-hmm. And then this is all part of the work that we are doing as young people from Pimville, Kosoweto.
Ugandu lucha luthi lusajongene nosizi lwentlupheko ulwaphulo mthetho kwanentswela ngqesho yaye luza kuthi qolo luzenzela aluzukulinda rhulumente.
Nanjengoko sibhiyozela imini yenkululeko, sijonge nendlela elathi lakhululeka ngayo eli lizwe kwezothando ngexesha lengcinezelo babengavumelekanga ukuba bathandane okanye batshate abantu besini esinye kodwa emva kwenkululeko kwaye kwavunyelwa bonke abantu ukuba bathandane nasiphi na isini umntu asifunayo.
Ezi zizithandani zaseRhawutini nezaqala ukuthandana ngonyaka ka-2014. Ryan kunye noWoody badibana kwezonxibelelwano emva koko zange baphinde babuyele emva ngothando lwabo.
I said to Woody, okay, let's just meet at the Emerentia dam and park, and we'll take a walk through the park and we'll take it from there. And then after that we were hungry and we went to McDonald's, and then and then basically we took it from there.
Esisibini sizimanye ngeqhina lomtshato kulonyaka uphelileyo ngoDisemba.
The ceremony was very beautiful. My parents were there. My family was there. Ryan's family was also there. His mother came from the UK to be part of the wedding also. And it was just this beautiful ceremony where we got to celebrate our love and our union with our friends and family.
When we got married, I didn't even think twice of like, oh, I'm marrying a gay African black person. I'm marrying Woody. It's a drop in the 30 years of democracy. But it's been... 10 years of the 30 years of democracy with Woody.
Umthetho wokungavunyelwa kwabesini esinye ukuba bathandane wabhangiswa ngo-1985 kwaye ngo-2006 ilizwe loMzantsi Afrika laba lelokuqala ukuvumela lo mthetho.
It's also been an easy ride for both of us out in public. Like, no one really, well, actually, we do get some stares, but
yeah, look,
I suppose that's a normal thing for any couple to have to go through when you're in an interracial relationship in South Africa. People are going to look. But it's been very beautiful.
Nanjengoko, abababini bebhiyoze lusuku lwenkululeko kwiphondo leMpuma Koloni, badlulise umyalezo wengcebiso kwabo bazimanye ngeqhina lomtshato benjenje.
It can be very hard to be a gay person or a same-sex relationship in a country with so many prejudices as it currently is. It's not like these things have been wiped away just because me and Ryan are able to get married. That's just, we're a minority compared to the story of the majority.
Esisibini siza kubhiyozela iminyaka elishumi yokuthandana kungekudala.
Uta Isithana sa Grant Moodley oliqhula laseChartworth uzimisele ukuba uza kufumana isihlalo ePalamente njengomgqatso ozimeleyo kunyulo lwamaphondo KwaZulu-Natal lonyaka nje. Ukanti uthi uza kusebenzisa ubuqhula nokuthandwa ngabantu ukuzuza ivoti kuza qwalasela imiba echaphazela uluntu lwamaNdiya kumaqela ngamashumi amathathu anantathu aza kuthabatha inxaxheba kunyulo lwalonyaka kuye yedwa ukaMoodley ozimeleyo kwiphondo laKwaZulu-Natal.
Eli qhula laseChartworth uThandaza Grant Moodley uthi kudala ibukela izinto zisenzeka yaye ukungena kwakhe ePalamente uza kuqinisekisa ukuba unika ingqalelo imiba eliqela nechaphazela ngamandla uluntu lwamaNdiya.
One of the issues I've been fighting for a long time is social cohesion in the province of KZN. And it's not a problem with social cohesion. Is that there's a problem with people trying to disrupt the social cohesion. Indian people are coming out to be racist. There's a racist narrative, and I will fight that till the day that I die.
Uhlabele mgama esithi uza kusebenzisa ubuqhula ukuzuza abalandeli abaza kumvotela.
So I'll take my comedy career as well. Then when people see me as a leader, whether you're African, whether you're colored, whether you're white, you'll see me as a leader, not an Indian leader.
Noko kunjalo izimvo zabantu ziyabethabethana ngenyathelo lwalo kaMoodley bambi bathi iza kuba ngumqobo indlela yakhe kananjalo kuza kufuneka kube kanti ufumile pokothweni.
As far as his political abilities and what strengths he's got, I'm not too sure, but I don't think that's a good idea.
Ukhetho lwaseNingizimu Afrika lujwayele ukuba nzima kakhulu. Ulabo abahamba ngabodwana kuyomele ukuthi basebenze babhukule. And into yami engithi angikababoni besebenza ngokubhukula okukhombisayo ukuthi bengakwazi ukumelana nokuthatha amavoti kumaqembu ezepolitiki anezinhlaka eziqine kakhulu kunabo.
Ngelixa abanye besithi inkululeko eyazuzwa leli lizwe ivumela nabani na ukuba axhamle kuyo.
Inyanga esikuyo ka-April inyanga apho iinginqi zasekuhlaleni ziye zidibane ngeenjongo zokuqaphela abo baphila ne-autism. Abahlali base-Mitchells Plain eKapa eNtshona Koloni benze uhambo ngelokuphawula abo baphila ne-autism.
Nanjengoko eli loMzantsi Afrika limaxhaphetshu namhlanje ngenxa yemibhiyozo yemini yenkululeko, ezinye iinginqi ziququzelela indibano phantsi kwephulo lokuxhasa abo baphila ne-autism. Abahlali base-Mitchells Plain kwiphondo leNtshona Koloni bathabathe inxaxheba kuhambo abalubiza nge-Autism Awareness Walk.
When it comes to autism, there's a big need for it. And just after or during COVID, a lot of the current directors, they decided when they became retrenched that they were going to start an autistic school because there's a big demand for it. And especially here in the Western Cape, there's basically just two autistic schools that is recognized in the basically by the government, and the waiting period on that is like 7 to 8 years for your kid.
Eliqumrhu Strive Autism Learning Center livuke ngonyezi lathabatha olu hambo lokukhuthazwa nokunika amandla kubazali abanabantwana abaphila phantsi kwale meko.
So my daughter was diagnosed at 2 years old with autism. We didn't actually know it was autism because certain signs was she wasn't talking, she used to make signs, she used to point at everything, flapping of the hands, sounds used to get to her. We need people to realize autism is not a disability. It's something that we didn't ask our children to be born with. It's something that they've been blessed with, actually.
Injongo ephambili nowona mbono wale walk kukuxhasa ukubekelwa bucala kwabantu abaphila ne-autism nokunwenwisa umyalezo kwabo basaswele ulwazi.
Masiphosa amehlo kwimozulu siyiphathelwa ngithabile Makhaphela.
Kosi kakhulu ke kuwe madikela apho edeskeni yendaba mandibulise nawe mzonzundu apho ekhaya ndikwamkelekale kubethuna eqongeni lam qonge elikhulu lemozulu mna ke kama lam nguThabile Makhaphela umamthembu bethuna namhlanje nangomso yenjenje imozulu siya sivule ke buke lapha ekhaya ngokujonga ukubadlalo futhi siphawule ukuchisa kwelanga imvula nemimoya kuMzantsi Afrika nje uphela nje bubona nawo apha kwimpuma nje khona kakhulu ubukele izo dudumbo zibekwa kakhulu phaa kofeedback kwasekuseni phaa bavuka ngelashumi ngu-10 degrees phaa ekuseni futhi behamba nemini yabo ehlalebekele uba sizibekele kakhulu futhi ngamashumi abini nje ekhathwa kaloku siso futhi isine amaqondo wakho aphantsi ndathatha ukuphaka baphaka komso sivule kaloku phaya futhi empuma koloni njengapha kumantla weliphondo ko-alvane ekuseni futhi ngala 11 degrees wezomvula zika-23 degrees xa sijonge ngokubanzi apha kumbindi emzantsi afrika iphondo lethu ke liphaka loku lona efree state phaa kumazantsi futhi njengaphaya ebloemfontein kwasekuseni phaa kuyabanda ngaso kaloku futhi eso sithoba nezontshizane zendudumo nga-24 degrees bethula nathi imozulu phaa ephondweni lethu elisantshona koloni kanti ke futhi phaakunqome futhi njengaphakaloku ekapa neziphaluka ekuseni phaya bavuswa ngu-16 degrees baluswa kusuku ngamafu ka-21 degrees mbukele khaya yenje nje kaloku imozulu phaa ephondweni lethu elisanorthern cape njengaphaa kwiindawo ezikumbindi weli phondo ediara kwimpuma khona yommandla ngo-14 degrees kusabanda phaa ngorhatya futhi ngamashumi mabini nje aza khatshwe sisine kanti bona baphila ngolu hlobo phaa ephondweni lase-north west ngomso amazantsi phaa ko-fryback futhi kusatshisa phaa ekuseni noxa zibikiwe futhi kakhulu ezomvula zikhatshwa nguye kaloku la-26 degrees ebusuku phaa ngomso kanti yenje nje imozulu apho sisazaza khona kuse-gauteng province amantla weli phondo phaa yetshwane ngo-13 degrees phaa ekuseni kusabanda futhi kusibekele kwakhona bukele ekhaya futhi ngamashumi mabini nje azakhatshwe sisine kanti ubukele wam apho ekhaya iphondo lethu elikumantla apha emzantsi afrika kupha kaloku elimpopho kophalaburu umzekelo phaya ekuseli futhi bevuka kamandi phaya ngeshumi nje likhatshwe sihlanu belusonga baluvale futhi usuku ngamafu nje qabaqaba ka-25 degrees zebenje nje phaa ephondweni kusempumalanga kwimpuma apha emzantsi afrika njengaphaya kaloku kosikhukhuza umzekelo phaa neziphaluka ngo-16 degrees ekuseni balusonga futhi usuku ubukeli ngelanga elimnandi phaya ka-24 degrees kanti xa siyivale bethula siyisonga le mozulu apha kum kwazulu natal umzekelo phaya kaloku enqameni futhi eRichards Bay kwasekuseni phaa kuyabanda ngaye kaloku la-11 degrees baluvale kamnandi olwasuku ngamafu nje ka-23 intle imozulu yonke kwazulu natal bethula ke imekho injalo apha kwam mnandodwa ndithanda kaka Kashalim Yole.
Kamnandi mawethu.